Bona ahanu akorera amical biro ah basani siye siye sasa tuko bavwayo toni tudodora turabasanya
utwara amical
eh
uramubona ariko arafata gahogo
niko na kwa iko hapo ahanu te agatse meze neza
je me demande ndi pasa biro je mvuga nti reka nitoze Niganwe nabandi abaririmbye bahitemwo umuyobozi mwiza bashaka bifuza azo bashikira kunyota mu 88 nari mfite imyaka 15
none muri uwo mwanya nyene kuva muri 85 gushika 94 ibibazo vyagumye bihari cyangwa ishira hamwe hari ibintu runaka
vyagumye bihari ntivyigeze biva mu nzira kuko na nyene kurishinga mbo mvuge nk'umuntu ariko avuga ukuri na nyene kurishinga hari ibazo atashobye gukura mu nzira no kuvuga yuko intambara iteye ishira hamwe yari arahunga kuko yabandi bose bahunze aja kuba muri Canada ubwa mbere intumbero yari nziza gusenyera ku mugozi umwe ibintu byose bakabikorera ku mugaragaro ubona ashaka bahuje umutima n'inama siko bikiri uno munsi ariko
ico gihe muri 88 muri 85 kuduga ingorane abanyamuziki bari bafise zari ingorane nyabaki
ni hizi zuno munsi
nazo
turavamo ariko rero urumva twa tumaze iminsi dusaba yuko aba amatora no mu gihe cyanya kugendera Simba Vimbere Bruno twari tumaze iminsi dusaba yuko haba amatora twaciye twimvira gushinga irindi shyirahamwe kugira ngo turonke aho tuvugira ibibazo byacu kuko jewe nagumye nisunga amategeko nzi kuko navuga nti rekene negeranye abandi tube bitatu vya kane umuvumviyaje aba muri bene urubanza ataba muri bene urubanza aricara kandi muramusomya kandi mukamuha n'umukenke agasoma kuza mukarabimwubahira rero ni amical de musicien du Burundi yaba fisa makarata n'abatayafise uzobibona ryari urigera wumva amical de musicien du Burundi gize igiteramo mu kugitegura ikavuga iti izo koresha abafise makarata gusa ikindi kintu naco tugiye mu vy'amakarata uragenda ku makarata uhere ku muyobozi ifata kibanza yitwa Bochom urabikarata yiwe yes karayifise uwo mwese nibaza ko ayifise ujejwe gutunganiza culture umuziki ni culture ubushikiranganje bwa culture bujeje gutunganya ibikorwa vya culture no kuvuga yuko imbere yuko tuja kwitura ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwa twemereye ubanza kubizana ku muvyeyi akujejwe kugira ngo ubushikiranganje bufashe gutora umuti bwasavye yuko Bochom na Aruna baja hamwe bagatunganya amatora je nemera guhiganwa sinkeneye gukubita kudeta nka kujya kuntu abandi bakubisa na kudeta muri amical de musicien du Burundi je sinemera kudeta
izo bari impamvu nyanyabaki
ubu bandi nta kindi ubu bandi bisa ubushinga ntahe nika kujya kuri muri cooperative de musicien du Burundi dukora ibintu ku mugaragaro n'ubushikiranganje bwavyivugiye n'ubushikiranganje bwashinze iyo tariki none ubushikiranganje bwava buhendwa n'abantu babiri ubushikiranganje bwava buhendwa n'abantu babiri Bochom na Aruna kugira ngo bugwe mu manga oya uno munsi amical de musicien du Burundi iyobowe atana infra ifise
none mbafiki none
ku buryo uno munsi amical de musicien du Burundi iyobowe atana infra ifise ko gushika uno munsi hera kwijewe nana infra no tanga muri amical de musicien du Burundi kuko ayo natanze kenshi yaranyurujwe
yes macho ahandi ni town kidogo today naje location nko mwibona ahandi muri centre-ville ahantu akorera shyirahamwe ry'abanyamuziki bibi urabona ahantu akorera amical des musiciens du Burundi nko mwibona hari iri tegeko mubona ivuga ngo uyapa naona awa apa welcome stories awa apa wes boy vip aje kuyandikisha ya na ibonye kweli eba mimi nimekuwa napita hapa tani akasema afa nifike hapa nipate babari bikwa ndo nyumbani hapa kandi iyi location ngo twayihawe n'umushikiranganje n'ubushikira mbe iyi location yaboneze rya iyi play nane
isanzwe ushatwigane
eh
namubwire abantu
Icyo si biro yetu. Si ministre ari tupambeye kwa ni ministre gani? Hitman. Hao Jean-Jacques. Biro, ah, basa nini siye siye sasa tuko bavuayo. Tony tu dodo ora tu basa nini. Amical de Monsieur de Burundi, kwanza 80 kombi. C'est quoi?
Yeah.
Inda ini abo na fresh man. Ni
permanent.
Eh, where is permanent?
Vice-président.
Ah, vice-président. Ah, vice-président. None ibyo kwandika bimeze gute? Sai jongere na uyu wapo. Kiana vipi?
Salama. Sai Idris. Eh, utukana ko ari ibintu ke, ushaka nayo usireko. Ai sheri wawe, ni sindi ukene.
Uko? Akini mawatu asime tina takata.
Nini?
Mwasana mufara.
Wewe. Kumira adza. Amara ya YouTube. Amara ya YouTube mronga madurari no maero ni mbaka joshe kuja.
Kupia maero, nisipuwa nesho. Sisi hapa.
Tekanda ya veliki, na yonkia Idris.
Kuyo sabi. Martia umarti, sujanga.
Na marunda rimu kwe
zinatoka mnini
ngodo ah mnani mu
speza ini pasporo
pasporo nimeiona we
mwartisi ategeza kwa pasporo
Idris tuyagire ro nyemba tuyaga je ndagiye sivyo merci
mwartisi akoresha iki kwa pasporo pana mama
eh pasporo juu kuchomoka na
sawa umbira yo bimeze gute longa
bon bimeze neza na inji kwiyandikisha hanyuma nsanze ivyo kwiyandikisha bidakunda Paske jena ni itavyaka amo twatewe na amical de musicien hanyuma ko bari basabye uko abaririmbyi bo kwandikisha bushasha nabandi bakeneye kuja mu ntunze kuba abanyeshira hamwe na bari basanzwe basama carte n'abataya fise ko kwandikisha
bushasha n'ubwo yagisanga so muririmbyi sanga n'ubwo abusuma
jewe jewe ndu muririmbyi
vajya
icambere ndu muririmbyi
wahe
Jeho narakoze indirimbo nakoze album indirimbo zitandatu en 2006 muri studio yo kwa Bocho munyene Prezida wa Amical
Maza ngamukari indirimbo z'imigambwe ngongo nayo
Apa indirimbo y'umugambwe Oya Dai indirimbo z'yagizimana
Badasigana I think on
Dai indirimbo z'yagizimana Idris
Nuchuza muri Amical nga
Uka ndirimbo Bose tadire ro kuza muri Amical sivyo Twareke ivyo none Bocho muramumva ririmbo
producer
Sasa kama ni producer na mimi si
kura muziki sasa muziki
none je ngura muziki tatakibi
cha gani cha badasigana
ah Idris bana acha byo bitu bana tuko mu monde entertainment bitu badasigana
none si yuri none mbeshe none si
menda kuri kuri nyimbo tuko tuyaga ivyu muziki
none uririnje ndirimbo mugambe ntugira yime
mu Aruna
ah hazi hamwe habaye muimbagi pale
Nani?
So wenda kurikodi manyimbo za party afu unasema eti naona afu unakuja mwa Amical.
Tuje ku kibazo cha Amical
ndamusasa. Unakuja kufanya nini hapa?
Anaje kwiandikisha.
Kwande mubiki.
Anje kwiandikisha muri Amical. Sivyo? Reka ndagutwara buhoro. Sivyo? Naje basi kubaza ingene ibintu bya Amical bimeze.
Voilà
kugira umuntu yandikishe. Mu gicyonzi amategeko ntare kurira abaririmbyi gusa.
Nabaye.
Niye nabandi nibindi bisata
iramenye abaririmbyi bari mu gikata cy'umuziki biri clear ah chama afika tukusoma
sasa min ndo niko
nakuriza ndo
niko nakuriza
ndo mana sasa bavuze bakwandise none
umbiriza bro
bakwandise
umbiriza ndagusubirire mu ufo gutahura ibi ni bref sivyo utwara Amical uramubona ariko arafata gahogo
abakorera bari mu gisata cy'umuziki
Nuri sisi ngora musa, urazi imyaka maze ngora igisata cy'umuziki Idris.
Uvuga radi.
Eh?
Radi.
None radio si igisata cy'umuziki.
Ona directeur yaguhaya.
Gusa nga urazi ngegato.
Eh.
ni radio ni gisata cy'umuziki si sa
make na directeur atakuje
oya aye Idris
okay imvo zatunye batakwandika ro nizara
imvo zatunye batanyandika nuko ahanini yabavuze yuko bafite ibibazo kandi bibazo biri muri amikari bimaze imyaka urabitsa
eh
ariho rero bibazo bishasha musanze munzi bya bimaze iminsi umba sanze bitarahe
okay
eh umba bambiye yuko rero tout simplement kotenyenya gatoyi hanyuma tukazogaruka wundi munsi
cyangwa ruje gutora Cedric Bandi se mwana ni kandida
oya oya ahubwo jewe narinje ubira bishoboka ko nogira contribution yo gusohora gutora mu kandida none no munsi Cedric Bandi ni umukandida amaze kwimenyekanisha umwe
okay
none wewe nawe witoje amukansa bijinga ari guhari kibazo cyo bakire
Sasa tufanyaye sasa. Mimi nifanye.
Bon, jewe nokuvuga yuko none nyakuba wa Idris na kindi kintu shora kurenza ko kuri iyo nkuru. Nuko jewe bambiye yuko hari kibazo cyane cyane ngo bijanye n'amane by'amategeko. Amategeko agenga ishira hamwe mwaka w'1980 na cyo bajyaraho inyanyuro mwaka w'2005. Kere rivyo bivyo bintu mu bisanzwe umva ko ari bibazo bibi. Ibazo rikomeye bisaba kwinjira mu midi cyane ibyo navyo je nka banashobora kujya kubijya mu midi cyane tutarashobora kubonana nabo kuko uyu yanyakiriye ari mu gisata cha amical cy'Ubujumbura sivyo nokuvuga yuko kugira ndonka makuru asumbirijayo kugira cyangwa ibico nokubwira jewe ngo waraje kwiyandikisha nuko no banamaze kuyaga cyangwa n'umumenyesha makuru no bana ari nje no kutohoza iyo nkuru kugira ndabivuge rero nuko no banza kuba nayaze n'abarongoye amical au niveau national mbere n'ibindi byo bindi bisata byose bya batumva kumwe ibibazo ubwo urumva wewe nawe urumenyesha makuru kandi akomeye kandi nziko uzi kuyarondera bashaka kubarondera
Nene ho
kababaza abavugana kwa kababaza ivyo je nakubwiye
sende ni muri zana
uya nakubwiye uyu urumva ko nawe nyene yase kukubwira kubera urumva ari mu gisata cy'Ubujumbura nawe urumva ko ivyo bintu ivyo bibazo biri mu biri muri
aje ntafite kandida manake yaranza kwa iko na manyuzi menga
urashobora kubaza kandi ndeka kurungike basi kama
kolege kandida
kama kolege Ashaka kubaza kandida ashaka kubaza president wa mikare wifata kibanza ashaka kubaza Ichegira chiwe aruna si sa ariko je
vrema aruna vire nivisi wa nani wa
okay nabyo aruzi ko aruna nivisi wa bochu
aruna nivisi wa bochu po
ega kandi tutane espera yuko uko jewe ikintu ngenda mvutse j'espère yuko bitu bitendeka tubyane so aba bintu by'abaririmbyi ni sawa tu Nangora ni nyinshi usanga zirimo usanga ari abanyamahoro usanga ari abantu bakunda ubumwe no gushyira hamwe aho karangara abandi bazaho ko bataragata agakomeza hanyuma twebwe tuzoba ibyo bazova byose tuzogira gutya
Saturn after washkaji
asante
yes bakunzi ba project zetu uko mubibona ndi kumwe na president
kabona mikro
mikro
kweta kosekana
mikro na kwa iko hapo Hani wote aga tumeze ne.
Je me demande ndi pasa. Pourquoi ndi?
Kumbra kwa ni wewe. Yandi ni mtu ta kuze tuyo.
Tuli yango.
Kwa ni wewe. Isiro yona je sefi. Isiro ya sefi.
Iyo. Bije bivana na wewe.
Isiro ya teje ya sefi.
Wali sawa.
Kuba na gute. Nono irateba none.
Sawa.
Sawa.
Bivana wewe na content za Ghana tangu. Bivana content za ko. Siko yesa sa grand frère.
Niko salama.
Uko bien.
Mzuri sana.
Okay. Kano nuga mbere dukora.
Nuga mbere. Mugabo no wewe nta micro fisa riko.
Oya na kibazo. Jenga wewe micro sound ni sa ko uri important ni wewe. Sasa mkubwa. Tumona candidature. En plus narabonye au poste uvuga yuko kuva muri 88 uri muri association ya amical de musique ikintu nyamukuru cyatumye witoza ikintu nyabaki
icyambere no gushaka yuko ishyira hamwe amical de musique y'u Burundi riva mwaka jagari kamaze imyaka nk'iyi gikona ritwagwa ritwarirwa mu kinywabi ritwagwa bufuna buhoro niko no bivuga ligatwagwa n'abantu baza rifata kibanza bagacha bashaka kuhigumiza kukwanga gusa yuko haba amatora rero jewe nk'umuntu akunda ibintu bigororotse nk'umuntu akunda ibintu bitunganye nk'umuntu akunda ibintu bisangiwe nk'umuntu akunda ibintu abantu bakorera mu muco uranyumva mvuga nti vyiza nuko noza ukundi kuntu kwiteka biciye matora urabona ko bose batinye gutanga amakandidature ko gushora umunsi bose batinye gutanga amakandidature nje nabaye wa mbere itanga kuko mvuga nti biraryoshe yuko nza guhiganwa cyane cyane mu ntumbere yo guhindura amikadenisi di Burundi mu nzira nziza ishyirahamwe gisunga amategeko ishyirahamwe gyubaha amategeko na cyane cyane rigakorera vyukuri abanyamuziki rikabashikira kunyota atari bya bindi byo kwama abantu bakorera mu kinywabi bagakorera mu kagwi k'abantu batarenga batatu cyangwa batanu ugasanga ibishyirahamwe byose babigize gwabo rero je mvuga nti reka nitoze ntiganwe n'abandi abaririmbyi bahitemo umuyobozi mwiza bashaka bifuza azobashikira kunyota
kuva muri 88 uri mu ishyirahamwe ikintu cyagutumye ujya muri iryo shyirahamwe ni cyako ishyirahamwe aho yavutse muri
86 85 amashyari yemegwa 86
avuga yuko tu icyo gihe wari usanzwe ukora umuziki
nari nkiri umwana ariko nari ntambwiye kwiga umuziki icyo gihe umwigisha wanjye ari Jean Christophe Matata yego urumva rero byari byoroshye ko umaze kwinjira mu bintu byo gukunda umuziki umaze kwiyumvamo ko ushaka kuba umunyamuziki hamukagira impano ukagira impano ukagira n'Imana yo kwigishwa n'umuntu w'igitangaza nka Jean Christophe Matata byari byoroshye yuko ahantu hose Matata agiye duca tumukurikira nuko natangiye rero gukunda amikarde Michel de Burundi niho wanashaka muri iyo myaka niho yari ikibaho
Matata cyo gera era sanwa ari muri iyo shyirahamwe
yarimo harimo bacanje wa minsi harimo ba Africa Nova harimo Agoreti harimo benshi abarimbyi benshi bari barimo
yego ahama icyo gihe muri 88 ni cyari ikintu cyatumye wewe personnel mavuga ati ndi nje muri ino shyirahamwe
nari umwana mu 88 nari mfite imyaka 15
ikintu cyo cyagutya kenza uvuga ati je rishyirahamwe ikintu cyagutumye uri jamwo icyo gihe uvuga ati ndagiye kugiyandikishamo
jewe numva ko ndarigiyemo bizomfasha gushika kure biciye mu ishyirahamwe kuko navuga ati n'izi impano ufite nk'iri umwana negereye abandi baririmbyi tugiye hamwe ngiye muri bo kuko ingufu z'umwe ntizishika kure navuga nti ngiye hamwe n'abandi ubwira umwana bazomfasha gushika kure hashoboka nuko rero niyumvire kujya mu ishyirahamwe Amikademisi di Burundi intumbero yanjye kwari kujya hamwe n'abandi na cyane cyane nkiri umwana kugira ngo nkurire muri bo nkurire mu mpanuro zabo nigishwe nabo kugira ngo nze nshobore gushika kure hashoboka intumbero yanjye ya mbere ndayisubiramo kwari kujya hamwe n'abandi kuko ukuboko kumwe ntikwimara ubugi ubwo n'umugani w'ikirundi ni ukuvuga yuko ivyo narondera ariko rero uko byagenze kose narabirondera mugabo nabo muri icyo gihe ntibateye intambwe zibindi urumva nabo bake umwe agenda ukwiwe novuga ko bake basambuka gisirimu basambutse gisirimu kuko umwe wese yaciye afata inzira yiwe aragenda undi afata inzira yiwe aragenda urumva
icyo gishyira mu gaswagwa nande
ngabironse
niwe yatwara muri 88
ngabironse niwe yagiyumviriye ajya hamwe n'abacanjwa minsi n'abagoreti n'abamatata n'abandi bararishinga hanyuma niwe yaciye aba perezida wa Amikarde Misedi Burundi
ego naho wari ukiri umwana uko biri kose wari umu artiste kandi burya umumuririmbye n'umuntu aba afise akantu k'ubwenge karenge ko numva mu artiste nka ararema arandika urumva uko biri kose wagiye mu bintu uvuga uti hari icyo wakurikira icyo gihe byari bitunganijwe gute cyangwa yari bitunganijwe gute mu byo washoboye kumva ko iryo shyirahamwe rishobore gushingwa ikintu nyamukuru cyatumye iryo shyirahamwe ribaho intumbero yatumye bavuga ati abaririmbye reka bashinge ishyirahamwe kuko byari ni impamvu nyabaki zatumye iryo shyirahamwe ribaho icyo gihe nawe arukira umwana
icyo gihe ryari ishyirahamwe bashatse kubakira ku bugenzi nicyo gituma bashyizemo ikintu kivuga ngo amitiye amikare uba bavuga bati uretse ko dufite impano zitandukanye ni byiza yuko twoba inshuti twoba inshuti zifashanya gutezanya intambwe nuko rero bake biyumvira kujya hamwe kugira ngo bashobore kuvugira hamwe hanyuma bashobora gushika kuri hashoboka bivuye bijanye n'ivyifuzo vyabo kuko bo bavuga bati umwe ku gatso kiwe agiye aravuga kwiwe ntituzokumvigwa ariko dushize nguvu hamwe nk'abagenzi umva kuzana ubugenzi ni ikintu gikomeye cyane gose kuko mushobora gucudika n'umuntu mutabanje kuba bagenzi umva rero babanze kuba ku bugenzi ariko bavugire hamwe ingorane zabo kugira ngo zishobore kumvigwa kure hashoboka izishobora gutora umuti zavugiwe hamwe zagiye inama n'ingingo bari hamwe ubwa mbere intumbero yari nziza gusenyera ku mugozi umwe ibintu byose bakabikorera ku mugaragaro ashaka bahuje umutima n'inama siko bikiri no musa ariko
ico gihe muri 88 muri 85 kuduga ingora na banyamuziki bari bafise za ingora n'inyaba
ni hizo zuno munsi
ni hizo zuno munsi fait plus de combien
nazo turavamwe nazo turavamwe kandi rero ni kibazo gikometere gose yego nazo turavamwe ni izi kibazo cy'abantu bavuze indirimbo zacu bataturishe ikibazo cyo gukora ibiteramo bene kugushira kugukoresha ibiteramo hakagenda batakurishye ikibazo kijanye na droit d'auteur uburenganzira bwa twego baririmbyi butubahirijwe hanyuma abaririmbyi usanga hazamo akantu ko kwikunda ugasanga ntibashaka gusangira n'abandi byamba mu biteramo mu buryo n'ibindi urumva ibibazo biracyari byinshi cyane kuva kera kubonerana guhamagara umuririmbyi witwa Simbizi kora turabagenzi nkareka Thierry kora tutarabagenzi kumva yuko ivyanje nabanje ni ivyo vyamyeho hamana cyane cyane tugiye muri rusangi urabona umuziki w'urundi kuva kera narindi waraduga bidatomoye ntiwamenye ibyo ari byo kuko akarenganyo kari kenshi mu muziki urabona mbibona n'uno munsi umuziki ingene tubayeho umwe wese abaho ku nguvu ziwe dukoresha inguvu nyinshi cyane rwose kugira ngo tubeho
wanaga Cedric impamvu ndimo ndakubaza ibyo uri mu bantu bashoboye gusohora kandidature ariko baritoza niyo mpamvu ufite nkeneye kumenya dabo ndiko ndajya kumiza dabo duhere hasi ku mpamvu byatumye ishyira hamwe ribaho urabyumva kugira n'abadatahura wewe umva warigiye mukiri muto
neza cyane
so nkeneye kumenya rero uvuze yuko icyo gihe uvuga muri 85 ngaba yitwaye gushika ryari
gushika 94
none muri uwo mwanya nyine kuva muri 85 gushika 94 ibibazo byagumye bihari cyangwa ishyirahamwe hari ibintu runaka
byagumye bihari ntibyigeze biva mu nzira kuko na nyine kurishinga mbo mvuge nk'umuntu ariko avuga ukuri na nyine kurishinga hari ibibazo atashoboye gukura mu nzira ni ukuvuga yuko intambara iteye ishyirahamwe yari itayaye arahunga kuko abandi bose bahunze ajya kuba muri Canada wumva kuva icyo gihe rero byabaye ngombwa yuko jyewe Cedric Bangi nsubira kandi kwegeranya abandi baririmbyi kubibutsa yuko icyiyumviro cy'abakuru bacu mu muziki cyo gushinga mikademizisiye cyari cyiza ko twokibandanya mu gishingo cyabo nuko rero nakenegera Simbavi imbere Bruno batazira memba negera hari mu 1997 yego hari hamaze imyaka itatu ishyirahamwe ritakibaho itakibaho yego hanyuma ngiye nijye niyumvire kuri vyura kandi ndondera Simbavi imbere Bruno batazira memba nyakwigendera ndamwumvisha yuko twovyura amikare de Monsieur du Burundi kugira ngo ibibazo dufise turonkana tuzo turavyigira turi hamwe tubishikirize turi hamwe ko kuvuga nk'udusimira hamwe cyo gihe twabona umengo nta gaciro biduha navuga nteka turi vyura hanyuma tubana twubakira hamwe ishyira hamwe amikare de Monsieur du Burundi mbo cyo turavyumvira cyo twiyumvira umuntu wa perezida wa yoza aka perezida wa amikare de Monsieur du Burundi icyo gihe twashye tuhashyira Budi Magloire niwe twashye ni Bigirwa Jean Marie ariwe Magloire Budi niwe twahashyize aca ba perezida vyimfata kibanza hanyuma
turi 1997
niho twahashyira Budi yari bwa muhisi yarakiriye twashize budi hanyuma haheze umwaka ndamwegera ndamubwira nti mu bisanzwe ushyira hamwe wacyurikira umufuko wawe ntiwakoze ku neza ya twese kuko akabaye kose yakora ibintu byo kwikorera bo yaragerageje gukora viza mugabo vyungukira we hanyuma turamusaba duti tutarinze kuvuga amajambo menshi urashaka kugira bira urashaka kugira evaluation y'icyo tumari hamukibwira ikintu we ntiyatugoye yaciye avuga ati ndabasubiza ikidodo hanyuma tubane amahoro icyo gihe ntiyatugoye nca nsubira kwegeranya member ko yarasanzwe n'umugenzi wanje cyane gose twasangira kabisa n'agahiye twongera kwegeranya abandi baririmbyi kugira tugira inama ya boss duca tuhashira umuhisi ico gihe ari bwa umuhisi ico gihe ari umuyobozi w'imico kama Leonard Sizinkayo uramuzi Leonard Sizinkayo yaramuririmbye akomeye cyane gose wa Toussaint All Saint hanyuma nawe byagenze nkuko Budi byagenze
aho ni mu
1998
mana kumva nzenya Budi amazi umwaka
na Leonard amazi umwaka
okay
umva bose Leonard we yabuze umwanya wewe yabuze umwanya kuko umushikiranganje w'imico kama yari umuyobozi w'imico kama umva twamuhaye amabanga atamwanya afise nawe amaze kubona yuko vyukuri hari ikibazo yaratubwiye ati vraiment ntitwirirwe turakwegana hirya no hino reka je ndabahereze byose ndabasubize urufunguruzo mubandanye mwiyubaka ukundi kandi nzobafata mu mugongo yego nuko rovya cibigenda bica bibi bica bimara umwanya bice bimara umwanya atamuntu abikurikirana ubwo twese twaci tujya mu bikorwa bindi by'iwacu byo kugerageza kuba ku buzima bwacu ko nka jewe navuga nti ibintu byirishyira hamwe mu rumengo byava bintwara umwanya ubusa bikareka bikamuza amajyambere w'ico gihe icyo gihe nashaka ni ngenengezweho aha mu Burundi umva naguma njya mu bihugu byo hanze ngiye guserukira igihugu ngiye kuririmba hanze cyangwa ngiye gusohora indirimbo mu Rwanda n'ahandi umva umwanya wacu mbana muke byabaye ngombwa yuko ngaruka ngaruka mu mwaka w'igihumbi kimwe w'ibihumbi bibiri na gatatu
aho hose urumva icyo gihe ishyira hamwe yari iri mu nyuma yanjye
nta muntu yari akibiyobora
byari igenga riri ngaho
byari bingaho gusa gutyo nyine niho rero twaciye twiyumvira nasuye kandi kwiyumvira guhagurutsa abaririmbyi ndabegeranya icyo gihe hariho hantu hari hakomeye cyane rwose hari ikibanza cy'umwidagaduro cyitwa Saga Plage niho hantu hari horoshye gutora abaririmbyi byoroshye ndagerageza kubegera nsubiye kurondera wa umugenzi wanjye Mfamfe
umuhisi
nyakwigendera simbavi imbere Bruno alias member niwe ahanini imigabo n'imigambi yanjye naho rambanza kwicisha kuko niwe muntu yari hafi yanjye cyane kandi yamfasha byinshi cyane rwose mu guteza imbere umuziki wanjye no mu guteza imbere wanashaka imigambi yanjye duca twegeranya abaririmbyi ari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane twegeranye abaririmbyi icyo gihe inama yabereye kuri Palais des Arts muri Ville niho rero naciye nsaba abaririmbyi kuko nijye nari nkoranije inama nijye natumiye abaririmbyi nijye naciye nsaba yuko kubera nta mwanya nari mfise icyo gihe nari maze iminsi ndi muri Kenya nijye nasavye abaririmbyi bari bitavye iyo nama yuko bonyizigira nkabaha umuntu ashobora kuyobora Amicale des Musiciens du Burundi vyimfata kibanza kandi turavyumvikana vyimfata kibanza icyo gihe twasezeranye amezi abiri yuko mu mezi abiri yoca atunganya amatora ya bose kugira ngo ubushaka yitoze hama hajeho umukuru murongozi avuye mu matora ya bose bo je nakiye nsubira muri Kenya muri ayo mezi abiri kuri amaze igihe namaze hafi imyaka ibiri ngarutse nsanga nta matora yabaye ahubwo nca nsanga nyene ubuyobozi bwarabandanije nk'uko umengo bwakiye bukikabwiye ndibuka ko nagerageje kubaza uwo muntu twari twahashyize yari simbavi imbere Bruno batazira memba nyakwigendera niwe nari nahasize ndavyumvikanyemo n'abandi baririmbyi hanyuma nuko byacibandanya kuva mu 2004 yari simbavi imbere Bruno batazira memba gutyo imyaka 14 irarangira akiri mfata kibanza uko byagenze nta muntu bigaruka ko kuko byatubabaje twese ariko rero urumva twari tumaze iminsi dusaba yuko haba amatora no mu gihe cya nyakwigendera simbavi imbere Bruno twari tumaze iminsi dusaba yuko haba amatora iranga turasaba n'uko ubushikiranganje bwo tubere umuhuza icyo gihe ubushikiranganje bwatwagwa na Jean Bosco Hitimana turabirarirari ariko mu nyishyu yaduhaye yavuze ati twisunge twebwe bon yandikiye jewe mu gishingo cy'abandi turi kumwe ngo Cedric mubona yuko inyishu ndabahaye itabahimbaye mushobora kwitura ubushikiranganji bw'inkwari hagati mu gihugu cyangwa mugitura ubutungane niko mwiketi yatwishuye bon ariko rero yaciyandikira kandi na Amicale des Musiciens itwagwa vyifata kibaza na memba ababwira ati mu mezi atandatu muzobe mwatunganije amatora kumva tubwiye duhaye ikete ryacu rivuga yuko twakwisunga amategeko ya Amicale des Musiciens du Burundi wanashaka atari ahari atanakurikizwa.
Okay.
Hanyuma twa turacya mugufi turavuga kuti uko umushikiranganje bivuze reka tuvyubahirize kuri twogumuka mu kamere kacu ni turabagumuze. Reka rero ko twamugize umuhuza reka dukurikize iyo mpanuro kivyeyi aduhaye. Dusha turi karma turitonda. Ariko tuguma turindiriye yuko ya mezi atandatu yahaye amikari kurya kete jyawo. Yuko vyukoreye amatora azobaho. Amatora ntiyabaye. Niho rero je nacye mvuga nti nitwobandanya tuvuga tutari mu mategeko reka dushingira indishira hamwe turonka aho tuvugira mukurindira yuko abayobozi ba Mikari Demizishi bazokwikubita gashi bagahamagaza amatora urumva ndabisubiramo twaciye twimvira gushingira indishira hamwe kugira ngo turonka aho tuvugira ibibazo vyacu Nadia bibazo vyo muri Amikari Demisi di Burundi byose twashize ahabona turonka aho tuzo turabivugira mukurindira ndasubiramo mukurindira yuko ubuyobozi mfata kibanza bwa Amikari Demisi di Burundi bikubita gashi mukemera guhamagaza amatora kugira ngo batuve muri ubuyobozi mfata kibanza hazo ubuyobozi bwego turumvikana niho twaciye dushinga Cooperative Demisi di Burundi hanyuma intumero yari imwe kugira ngo twerekane yuko vyukuri twebwe tutarira gusema yuko dufise umutima wo guhindura ibintu wo guhindura ishyira hamwe Amikari Demisi di Burundi ikabishyira hamwe rya twese ku neza ya twese atamwana n'ikinono ikabishyira hamwe ry'abato n'abakuru ikabishyira hamwe ry'abastar n'abatarabastar ikabishyira hamwe ry'abadj ishyira hamwe ry'abaririmbyi ishyira hamwe ririmo abahingura umuziki ishyira hamwe ryo amenshi makuru kuko ivyo vyose ni gisata cy'umuziki kiri hamwe no kuvuga yuko twe twavuga ugo ruganda dukorane tugira ikintu kizima kugira ngo tuve muri za ngorane z'ubukene igihe cyose umuririmbyi yamarira ubukene niyo ari ntumbere yacu rero tuca dushinga Cooperative de Misiyo di Burundi ivya Cooperative de Misiyo di Burundi bici birafata inzira mu myaka ibiri tumaze turamaze gukora ibintu byinshi cyane gose turamaze kugaruka ku baririmbyi benshi cyane turamaze gukora amahiganwa ubu tumaze itatu ntira kwizokura mu kwezi kwa mbere ni imyaka ibiri n'igice kuko twemewe itariki zineza ukwezi kwa mbere umwaka w'2020 na 18
n'ahora mu hereza ubushimwe nshimira
abamenshi amakuru ku kwezi ariko twarabihinduye ico gihe twabutanga ni twari bwemerewe gukorera ku mugaragaro twari tukiri Union des Artistes pour le Changement maze kwemererwa kwitwa kuba ishira hamwe byitwa Cooperative des Musiciens du Burundi twaciye duhindura uko twahora dutanga ubushimwe ubu certificat y'umenshi makuru yasumbije abandi gukora imico kama tuyitanga ku mwaka kare twahora dutanga ku kwezi ku kwezi ubu tuyitanga ku mwaka hama tukaza tumuha certificat niba hashaje amafaranga mwama mwabibonye ubu tumaze guhereza abamenshi makuru batatu tumaze gutunganya amahiganwa azokwamaho nashaka yarabaye gushika yeza agarutse ihiganwa ryitwa amahoro iwacu ubu tugize kuri ku gice cya gatatu troisième édition uno mwaka mu kwezi kwa 12 kuza mu kwezi kwa 12 umva hasigaye amezi abiri itariki 18 tuzogira finale abarimbyi 10 bamaze kuboneka baraye babonetse urumva tumaze gukora ibintu byinshi tumaze gufasha abaririmbyi benshi turamaze kugaruka kwa abaririmbyi benshi turamaze gufasha gusohora indirimbo abaririmbyi benshi bacaruka turamaze gukora byinshi nivyo twama dusaba yuko Amikari Demisi di Burundi yo dukorera yokorera abaririmbyi urumva rero twavutse kugira ngo twuzuzanye twavutse nka Cooperative Demisi di Burundi kugira ngo twuzuzanye na Amikari Demisi di Burundi ariko ndabisubiramo mukurindira yuko ubuyobozi mfata kibanza bwa Amikari Demisi di Burundi bwikubita gashi bugahamagaza amatora urumva anatanda mu gifaransa yuko bikubita gashi rero ako gashi gushora umunsi ntituzinge bizogenda tuguma turindiri ariko rero mukurindira twamaze twarumvise yuko hazoba amatora ahagarariwe n'ubushikiranganji bw'imico kama kandi ubushikiranganji nibwo bwatangaje itariki nicyo rero cyadutumye tugira ingufu zo kugaruka ubushikiranganji nibwo bwabifashe bumenywe bunatangaza n'itariki amatora azobera ni ukuvuga yuko
nawumvirije wavuze yuko ishyirahamwe igihe ribaho ishyirahamwe riba rifite amategeko rihagarikiye rifite amastati sibyo mu byo wavuze byose numva yuko wewe wahora uza ukegeranya abantu ati turi ngo dushyire imbere umuyobozi iryo shyirahamwe nta mategeko yari isanzwe nta mategeko ngendegwa ko bo statut juridique rifite asanzwe
je narabikurikiza
wagenda kuri saga plage ugasanga abaririmbye akora akora concert bahejeje ati ni muzete turabe umuyobozi dushira imbere
ni amical des musiciens du Burundi
ego
des musiciens du Burundi nokuvuga yuko ukuntu gitwa nta muri n'injiri umwe rikuramo des musiciens du Burundi nokuvuga yuko warabihevye ukibirimwo uvyumvira kubijamwe urimo
none amategeko ahari yenga
amategeko arahari ni statut nushaka kwitwishira hamwe utafise amategeko ariho statut
none
ariho statut nokuvuga yuko jewe nagumye nisunga amategeko nzi kuko navuga nterekene negeranya abandi tube bitatu byakane nokuvuga yuko uraba baririmvi muri kumwe ukavuga uti uko bimeze kose tumaze kugira igitigiri cy'abantu turakwije bitatu byakane reka dufate ingingo
none amategeko
nayo niko nakubwira ya bitatu byakane
ayo mategeko arekurira buri zina muririmvi wese cyangwa n'amategeko arekurira umuririmvi asanzwe ari umunywanyi
mubisanzwe mubisanzwe nigiye cyangwa buri wose haraba ikintu hakaza abaririmvi bitwa abanywanyi bafise ikarata ariko nicabuza ko haza n'abandi badafite amakarata hariho abo bitwa les membres sympathisants les membres sympathisants kirazira kubakumira niko bimeze les membres sympathisants kirazira kubakumira kuko ari umuco kama y'ikirundi bakubwira yuko atanzoga ibura umuvumvi kubera ko umuvumvi bamushyiramo Nushora kumutaramura umuvumvi yaje aba muri bene urubanza ataba muri bene urubanza aricara kandi muramusomya kandi mukamuha n'umukenke agasoma kutsa mukarabimwubahira rero ni amical des musiciens du Burundi yaba afise amakarata n'abatayafise uzobibona ryari urigera wumva amical des musiciens du Burundi gize igiteramo mu kugitegura ikavuga iti izokoresha abafise amakarata gusa ndashaka kunyishura nga urigera wumva amical des musiciens du Burundi igize igiteramo ishyira mwako kantu iti tuzokoresha abaririmbyi n'abacuraranzi bafise amakarata ya amical des musiciens du Burundi navyo uruvu mugabo wa mama babonye bagira ibiteramo ni ukuvuga yuko rero mu matora reka bibandanye gutyo reka bahamagara amatora batarinze kwisunga ibyo by'amakarata kuko no mu biteramo no mu biteramo No mu biteramo iyo habaye biteramo ndibisunga makarata kandi byamba kitwa ngo ni amical des musiciens du Burundi hamekindi kintu nacu tugiye mu vy'amakarata uragenda ku makarata uhere ku muyobozi ifata kibanza yitwa Bochom urabikarata yiwe eske arayifise uwo mwese nibaza ko ayifise hamekigira kabiri ayifise naho uzocura mu mwaka yironkeko uzosanga runo munsi uzosanga runo munsi cyangwa ukasanga yironse kubera yuko aziko induru zitanguye zizaba amakarata ukuraba rero ivyo vy'amakarata rero Ije makarata ku bantu bitunganije neza bakinzira nziza abantu basangira ijambo bagasangira byose abantu bakora ibintu mu muco amakarata nibisanzwe ko bayisunga mugabo baramaze kuvyonona dushaka gusubira gutunganya ishyira hamwe gushasha rero muri uko gutunganya ishyira hamwe gushasha Nicyo gituma tuvuga duti bahamagare abaririmbyi muri rusange baba bafise amakarata n'abatayafise ukitwa umuririmbyi kuko ndagaruka kuri icyo kintu cy'amakarata n'abayafise amakarata uno munsi bayahawe bitusunze amategeko kuko mu bisanzwe umuyobozi ifata kibanza natanga ikarata nasinya ku ikarata siko bimeze icyo warukize umuyobozi ifata kibanza nta bintu officiel nta bintu
byo gutunganya amatora amategeko
turetse no gutunganya amatora nta kintu na kimwe gisaba gusinya ikintu kiri officiel asinyako none uwafise ikarata ya Bochom uwafise ikarata ya nyakwigendera Simba v'imbere Bruno bari mfata kibanza wumva bari mu mategeko kuko ni mfata kibanza mfata kibanza ni sinya kuri ku bintu officiel ivyo ngira ngo urabizi uri mfata kibanza urindira yuko haza president bwego akaba ari we azara sinya ku bintu bijya ahanahariye kuko aba abirekuriwe iyo uri president mfata kibanza wishyira hamwe cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose nta burenganzira uba ufise gusinya ku bintu biri officiel
Okay wavuze yuko igihe mwandika ikete igihe habaho igihe nyakubaho umushikira nganje yabishura abarungika ati mwiture swa tubutungane cyangwa mwiture ubushikira nganje bwo hagati mu gihugu ya motiva gute impamvu yabarungitsi yo nyamukuru zari zaye
kuko impamvu nyamukuru igihe twamwandikira dusaba ko duhuza en fait byabaye nka byabindi byo kutwikura ko kuko wari umuyobozi w'imico kama icyo gihe we kuri we yari asanzwe n'umugenzi wa memba urumva byaramugoye kuducira urubanza rubabaza member cyangwa kuducira urubanza rubabaza twebwe yabaye nk'ubutwikura ko ntigwabaye urubanza rwatunegereje nigo rwanatumye wanashaka iyo kete niyo byatumye twiyumvira gushinga indi kiramo ko twavuga dutere no umushikiranganzi yari kutubera muhuza akaba twikuye akaba pendereye tukoreshe iyo mvugo yo mu site akaba pendereye none yadufashe nk'ukumenya ntabwo ngo dufise bwo gushinga ibindi bishashe twari dushatse kubikora nk'abashinga nta twari dushatse kubikora nk'abagabo twari dubishatse kubikora nk'abantu bubaha nk'abantu batahura yuko ivyo dukora vyose duteza kubikora mu bwitonzi na cane cane dushize imbere kumvikana ariko ko vyanse ministre twikuye ko none adufashe nk'abantu dushaka gushinga ibindi bishashe nuko twace twiyumvira duti bon sawa ahubwo adukishije ubwenge reka twiyumvire gushinga ibindi kira hamwe na kare ishira hamwe n'iryo guma ririmwe amashira hamwe abaye menshi buhuriza hamwe hama tukubaka ikintu kizima sinzi ko twumvikana nuko rero twaje twumira duti sawa reka dushinge indi shira hamwe hama cyo tugira imana duca tugira imana leta yacu irakunda abantu baje hamwe bagasenyera ku mugozi umwe mu ntumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu sinzi ko twumvikana iyaba tutaba turi muri leta idukundisha ibikorwa iyaba tutari muri leta itwumvisha idukundisha kujya hamwe kugira ngo dushobore kubakira ikintu hamwe tugere kure twiteze imbere turinze kurindira ngo leta ngo leta umva twabaye motive ahanini n'iryo kete rya ministre yatwikuye ko ariko ahanini byongeye duca duhimirizwa twumva yuko twoja muri cyacimviro cya leta cyo kujya hamwe tugashinga ibindi bishaje kugira ngo twiteze imbere turinze kurindira amikere de monsieur de Burundi ashaka gusubira ku murongo mugabo anatanda yuko umuyobozi ifata kibanza wa amikere de monsieur de Burundi yikubita gashi akemera gutuma kwa matora azoshiraho umuyobozi bwego avuye matora ya bose c'était en attendant niho twaje tuvuga na cooperative
amezi 18 yararangiye
uyu wa mai 4 ubu ni myaka kuva kiriya gihe cyose
oya mvuze amezi 18 yararangiye ya
bucumi
ifata babo ko ndibuka
ibihe nubisimbije amezi imyaka 14
ego
ya nyakwigendera Simba Vimbere Bruno nkafata kibanza
ego
hanyuma niyo myaka nayo mezi 18
ego
yaciye haja ya bocho
kunumva
nukuvuga yuko yose yamwe tuyashize hamwe
hari impamvu nanse yuko tuvuga twafata nanse yuko tugaruka muri imyaka 14 cyane ko ivyo nabonye
nuyitarutse ariko
sindayitarutse
ushaka ko dutora
umuntu je mfise ivyo nabonye numvise ngo ndarakurikirana neza yuko hariho umuyobozi yahawe umuyobozi mfata kibanze yawe amezi 18
yitwa nde muvuga izi
ni bocho yo gutunga ko nubu naciye kuri biro ya Mikaze Musicien nasanze hari ugwete ruvuga yuko ati abaririmbyi bashaka ku baratumiwe kwiyandikisha habiyandikwa none dabwo kwanze iyo yandikwa wewe ujyakira gute ko nubundi wabuze yuko benavo wahuru ubamirwa basanga kuri za plage ati ngo twicare muga uno munsi hari iyandikwa wewe iyo yandikwa maze kujyumva dabwo wewe wajyakiriye gute
iyandikwa nukuraba nukuraba byaje kubera iki
byaje kubera hategurwa kumva ministre yatanze tariki yo y'amatora
ministre yatanze tariki y'amatora hari ikindi kintu utazi hariho impande zibiri yajeje gutunganya amatora yajeje gutunganya amatora izo mpande zibiri bazikubwiye ifo kumenya yuko hariho uruhande rwa Aruna n'uruhande rwa Bochom mu ncamake gushika uno munsi amikare de monsieur de Burundi mu mategeko nta muyobozi ifata kibanza rifise kuko abayobozi bahari ni babiri ni Aruna na Bochom mbega baremera omwe yuko abayobozi ari babiri ko wamye muri amikare de monsieur de Burundi erega nawe ushinga nawe uhagaze wigeze ubabaza uti abayobozi muri bangahe
nasanze hariho ayandi mategeko peut-être ngo ya 86 n'ayandi mategeko yo muri 2005 ngo nizongorane ngo zihari Paul Moma udahuriza kuri ayo mategeko
nibaza yuko ingorane zitaba ingorane zatewe nabo bantu bigumizaho vyifata kibanza batigera bemera gutunganya amatora abereye ku mugaragaro nabo nyene babocoma kubera iki aguma zana ngoma 86 ngoma 2005 ngo biki ubundi azoza n'ivyiwe ikintu womenya amikare de monsieur de Burundi irafise statut yayishizeho statut nyirahinduka statut nijya nyene kuko mu mategeko tugende bukebuke iyo uhinduye n'urudome rumwe muri statut urinda kubimenyesha iyo wemerewe kwirinda kubimenyesha ubushikiranganji bwakwemereye gukorera ku mugaragaro. Naho hinduraga kwabo muri statut yawe yakweme yatumye wemegwa gukorera ku mugaragaro muri ministeri d'interieur. Naho hindura kameze ko akantu uko kangana kose ubwirizwa kubimenyesha mu bushikiranganji bwakwemereye gukorera ku mugaragaro. Icyo kintu ubanza mukimenye. Hanyuma turetse n'ivyo ntukiremo turetse n'ivyo. Imbere y'uko uhindura icyari cyo cyose muri statut ubanza gukoranya inama ya bose. Iyo nama ya bose yarakoranye.
Inama ya bose.
Iyo nama ya bose yarakoranye.
Avaye uko ico
ayo ma statut yose niba yakwereka.
None kuki Cedric gato turabane gato.
Urazi gituma
ari ibintu biruvuze. Mwebwe mwituye ministere ya jeunesse.
Kugira ngo itubere umuhuza
mu matati twari uzanyemo ministere ya interieur.
Ministere ya interieur niyo yagreye amicale de mission du Burundi muri 1986.
None kuki none kubera iki none kubera iki none hakuja ibyo byose byabaye mu fisi ubushikiranganje bwabemereye. Kuki mwagenda muri ministere ya nuzi ya culture kandi ayo maketo yose umva bishuwe nawe bakurungitse hari mwagiye muri ministere ya culture mugi ubushikiranganje bwabemereye mwe bwari ministere ya interieur.
Umuziki ni culture cyangwa security?
Ni culture mugabo urumva association ya anyu impari za association
nyishura neza. Umuziki ni culture cyangwa security? Ubushikiranganje bwa culture bugejwe iki?
Bugejwe gutunganiriza abantu zenya ba bari muri culture
yabo binoze menye. Bugejwe gutunganiza culture.
Eh culture.
Umuziki ni culture. Ubushikiranganje bwa culture bugejwe gutunganya ibikorwa bya culture. No kuvuga yuko imbere yuko tujya kwitura ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwatwemereye ubanza kubizana ku muvyeyi akujejwe. Uwatujejwe ni ministere ya culture. Twituye umuvyeyi atujejwe. Siko twumvikana. Ko twebwe ntidukunda gutwarira hejuru. Tubanza guca ku nzego zose zishoboka kugira ngo turabe yuko ikibazo cova mu nzira kitarinze gukwega kwegana. Twabanje kwituma umuvyeyi atujejwe. Umuvyeyi atujejwe yarananiwe. Ananiwe aratwikura. Aca turungika muri ministere d'interieur. Nuko twakiye rero tujyayo.
Rero wewe pour mama pour le moment wewe wamaze ku deposer candidature wahita wayihaye ndugwego wayihaye candidature hari ibisabwa kugira umukandida yagize hari n'abakira dossier y'umuze y'umukandida
wewe umushikiranganje mu bushikiranganje bwa culture bw'imico kama mu guhuza impande zibiri zari zishamiranye uruhande rwa Bochum uruhande rwa Bochum rwari ruhejeje amabanga kuko Bochum yahejeje manda yiwe y'amezi 18 itariki zine
za kuno kwitwa
Aruna tugenda bukebuke ntunyihutishe wambaje ikibazo reka ndakwishura Aruna mu bisanzwe nta kirongoye amicale de mission du Burundi twisunze amategeko amategeko twokwita amategeko yahamushize komite de sage yahamushize gushika ku itariki zine z'ukwezi kwa 10 kuturimo ayo nayo urabona ko yarangiye no kuvuga yuko kugira ngo ubushikiranganje bufashe gutora umuti bwasavye yuko Bochum na Aruna baja hamwe bagatunganya amatora. Ubushikiranganje nibwo bwakiye bufata ingingo yo gushyiraho itariki yindwi ukwezi kwa 11 ko ariho hazoba amatora kandi buca bakubita ku meza buti mwese ni muhaguruke nta kindi kirumwongerezamwo dutegetse yuko amatora ategerezwa kuba itariki indwi z'ukwezi kwa 11 urumwe kanyine turimo. Hanyuma wewe Bochum zana batanu ni ukuvuga yuko Bochum n'abandi bane wewe Aruna zana batanu wewe Aruna n'abandi bane ni ukuvuga yuko ni komite igizwe n'abantu 10 mwige ingene ayo matora yogenda ariko ku itariki y'indwi ukwezi kwa 11 tuka turumvikana ni ukuvuga yuko gushikura munsi nta n'umwe muri abo babiri arekure kugira icyo atangaza ku gatwe kiwe atabanje kuvugana n'uwundi uruhande rumwe n'urundi bitari kumwe icyo kintu nticyemegwa ariko ivyo ndiko ndabona gushikura munsi hafatwa hatangazwa ibintu by'umuntu umwe ariwe Bochum turuko turiyumvira none uruhande rwa Aruna nabo bari kumwe eske ibyo ubushikiranganje bwabatumye bariko barabikora cyangwa bagira basubiza nka kandi kutugumiza mu mwiza wo kutamenya uravyumva rero jewe kandidature yanjye iracyari kuri iracyari mu mbuga ngurukana bumenyi si turumvikana namaze kwerekana yuko nzo kwitoza
okay
namaze nibiganiro ngira ndabitangura namaze kwerekana ko nzo kwitoza kuko jewe nemera yuko vyose bitaza guca mu muco wa matora
okay
je nemera guhiganwa singeneye uko bita kudeta nkakujya kuntu abandi bakwisana kudeta muri amigarde ministre du Burundi je sinemera kudeta nshaka yuko haza amatora kugira ngo duhiganwe abaririmbyi bahitemo uwo bashaka tumvikana je rero iyo uzi kuzo kwitaba amahiganwa yo kwitoza ukabona yuko itariki yegereje je mfatira kuri itariki ubushikira nganji bwa duhaye ni itariki indwi z'ukwezi kwa 11 urabona imisi sigaye ntegeza gutangura kampanye yanje uko bimeze kose rero icyo kibazo rero baje ni kiza cyane gose mugabo cyo bakiza ukibajije bajya nyene babiri baje gutunganya amatora kugira ngo umuririmbyi cyangwa ari wese ashobora kwitoza ko badahamagara ngo aze kwiyongwaze gutanga candidature urabona imisi sigaye n'ucu bana ko ari mu kintu cy'igifungo urabona imisi sigaye hatarahamagazwa abantu bakeneye kwitoza kuza gutanga amakandidature yabo aho ari mu gifungo mugabo jewe naberetse ni jewe mwisamaza mwiteze utunyoni ndiho candidature yanjye iri hafi
okay none impamvu wowe kuri wewe kuri wewe ubiravye ne impamvu zotoma ayo matoro ubona biri mu gifungo zo bari impamvu nyanyabaye
ubandi ubandi nta kindi ubandi ubandi bisa ubushinga ntahe ninga kujya kuri muri cooperative de Monsieur du Burundi dukora ibintu kumugaragaro tugatanga amahera kumugaragaro n'abadufashe mu mugongo tukabavuga kumugaragaro urabonye muri cooperative dukora muri amikere de Monsieur du Burundi habuze ubushinga ntahe nico kintu kibuze kumva yuko no bikorera ineza y'abaririmbyi umva ubuntu bwose buraza bagaca bakibereza mu mfuko yabo icyo nico kintu cyononye nico kitwaza kurekura kure bavuga bati bahamagaje amatora hazovaza abantu bafise umutima wo gukorera abaririmbyi
itariki ntiragera ariko amatora atabaye
none itariki ndwi hasigaye iminsi ingahe ahubwo bazi ikibazo uti mbega ubona bizashoboka ko ayo matora ava wowe urumenyesha amakuru urabaza ndaguhaye umuco je nakubwiye vinshi genda ubabaze ni impande zibiri kwanza uzubabaza uti mbega muremerana ko muri impande zibiri uzubanza ubabaze icyo kibazo hama ikigira kabiri ucubaza uti none mwebwe ko ubushikira nganji bwabajeje gushyiraho ibyo tuma amatora agenda neza muri ko murabikora mbega ho kwasigaye imisi mikenya muri ko mukora iki kugira ayo matora abe
ahubwo icyo kibazo nari kwibaza wowe nyene wamaze kugira
jewe naguhaye umuco ukwiye
urumva mu gihe ibintu uko biri kose abavyeyi urazi ko dufite leta mvyeyi yaramaze kubishyiramo ikirenge irabahereza
itariki
nawe nabana nashobora kugaragariza ababyeyi niyo mpamvu jewe nzi d'après wamaze kubona ko wamaze kudepoza kandidature
sindadepoza naravuze ko nzo kwitoza
wamaze kuvuga yuko uzokwitoza no kuri sure yuko ayo matora
azoba jewe mfata ku itariki none ubushikira nganji ngo babwara duhenze
ntigushobora kubesha
none hari icyo kibazo mbaye ndaguteguza kikare n'ubushikira nganji bwavyivugiye n'ubushikira nganji bwashinze iyo tariki none ubushikira nganji bwava buhendwa n'abantu babiri ubushikira nganji bwava buhendwa n'abantu babiri bocho mu naruna kugira ngo ugwe mu manga oya aho Burundi bwa bufite ikibazo mu bintu bimwe bimwe kubuye ubushikira nganji uvuga uti tariki uhamagaza uvuze ifirimbi umupira w'amaguru hanyuma umupira w'amaguru nube n'umwarbitre ayiwe yivuga ati jeze umwarbitre agacha bigacha bihera komsa komsa oya kamera
dufate bjengo mafate yo kamato uje gikira abantu bagutora
kugira oya jewe
nibagutora
itaje jewe nibantora nibantora tuzobanje gukorera boss
okay
abato nabakuru
okay
rizo bari shira hamwe je ba star nabatara ba star
okay
abo batara ba star tuzo dushaka kubafasha kugira ngo bazocika ba star
okay
abo ba star tuzo badushaka kubafasha kugira ngo bagire kure hashoboka bagire mu baba ba star muzabura ya baba bagire ama collaboration n'abandi bari bakomeye ko birashoboka kurondera uburyo bakabikora hanyuma ikindi kintu nacyo ntidushaka gukora umuziki umuziki ukurabana mu maso gusa no gukorera gusa amasekisi gukomegwa amashyi dushaka yuko bubaka imifuko yabo kubafasha kubaka imifuko yabo ubu umuziki uduha ubuzima ubuzima umuziki uduha amafaranga kuko ni umwuga ukomeye tuwuha agaciro mugabo agaciro gahagaze ku mafaranga turonka amafaranga tuze tuyabone abe make tuyabone abe menshi tuyabone kandi ribishyira hamwe ritwara ineza ya bose ni ukuvuga yuko mvugani nta kintu na kimwe cyoba gitunganijwe na Mikael Demise di Burundi cokogwa bose badashizemo badashizwemo
niko ufite ku burongozi bwiwawe ni kuzobitwara
niko nzobikora nshaka yuko atakintu na kimwe cokogwa mu kinwabi cokogwa nakagwe kabari k'abantu babiri cyangwa batatu nkuko bizanga urukogwa na bocho mu kinogi nshaka yuko nawe yo bikaramu mu kuyigura tubanza kumvikanira hamwe twese tuguri karamu bakamenya yuko ikaramu yaguzwe twavyumvikanye ko apara kugufata ingingo wenyene nakagwe kabantu babiri cyangwa batatu hameke ni kintu nacu uburyo bwa baririnzi kuburondera neza ukabuzigama bugakoreshwa ku neza yabenewe yabenebwo aribo baririnzi kumva yuko atamuririnzi numwe iyo batare kwivya Mikard MC du Burundi vya bibiteramo yaba kwita abamanama yaba icyari cyo cyose ubutunzi bwishira hamwe bukaba ubutunzi bwa twese umuto n'umukuru je ndakunda guca ndenza isemo n'ubukiyumvira ku muririnzi kuri jewe noba umuyobozi wa Mikard MC du Burundi iyo bafise uburenganzira bwo kuronka ubuzima bwiza bw'ungana n'umuririnzi asize amaze kumenyekana kuko kubaka uruganda rw'umuziki bisaba umutima w'igishinga ntare bisaba umutima gukunda abandi bisaba kutikunda tuve mu kwikunda dukorera abandi ishyirahamwe tubikiriro cy'abandi ishyirahamwe si ry'umuyobozi wa Mikard MC du Burundi ishyirahamwe rya twese reka rero dusabikanye vyose mu nama n'ingingo
be mukurangiza to gato arakano gakiye kanza uburura gutanga kodizashe gari ishyirahamwe
jewe uretse gutanga kodizashe ni je natanze amahera mu gihe cyanya kwigendera Simba v'imbere Bruno iyo gushiraho konte muri Interbank ayo mera nje natanze menshi nje natanze ndondera nabandi turuka turumvikana nari nashizeho konte muri Interbank ya Mikard MC du Burundi ayo mera nta nameza ngahe yamaze yaciye anyuruzo turuka turufiye nije nashinze konte ni ivyo ni ibintu ni mapuro zifite muhira nzozi kuzanyura zira
ndaya nyuruje gute kandi konte
none konte itwa je ndafise ukuntu kera nakunda gusantralize ibintu nakunda bona cyaha kubiha abandi kose nakunda kuza imbere abasinya kuma kuri chekie bariho bariho mugabo umva cyari ibintu nta n'imisi ibiri yamaze tureke nivyo no mu nyuma twaragerageje gushiraho konte muri SSM SSM hajya
SSM
ibi turaje hamwe na president committee de sage ndibuke ko natanze dukenya mugabo haiza amezi atatu twasubiye uva none tuguma dutanga tubika bafyetura ku buryo uno munsi Amikard MC du Burundi iyobowe atana infra ifise
none mbafiki none kumva atana amafaranga mufise none umva muri
ko none amafaranga yo va mu kirere amafaranga as arondegwa n'umuyobozi afise ubwonko bwo kuyarondera afise imigabo n'imigambi kurondera amafaranga amafaranga va mu banywanyi none utari credible utubashwe ku buryo uhamagaza abantu ati ingo mubike bakwemerere kuko batinye yuko cyuyanyuruze none ushaka bigende gute baza mu cyunyuruze no kuvuga yuko akene umuyobozi aza ataje kwiba amafaranga y'abaririnzi ayazigama neza umuyobozi ataza kwiba intereranyo y'abaririnzi hanyuma umuyobozi ashoboye guhamagaza intererano ashobora kubwira abaririnzi ati mutere bakavyemera kuko gushika uno munsi hera kwijewe na na infra notanga muri Mikard MC du Burundi kuko ayo natanze kenshi yaranyurujwe
reka mfate umwanzi nze kurondera muzenga nawe numve abo bayobozi sho babivuga ko
ubaza kwaza kubwira iki abaza kukubwira ibyo batigeze bamenya ahubwo uze kubabaza uti mwebwe ubaze Bochum akwereke resu y'intererano yatanze muri Mikard MC du Burundi tube tworoshye ibintu tube nk'abarundi ba kera niho bakunda gukorera ibintu mu mucyo ikibiriraho umubaze uti weruka guterera Mikard MC du Burundi ryari na nayo mfura arariyo
meri sana bro
asante mukubwa
tunaongea